shaka turabe itegeko umuyobozi mukuru wa Seprodirike yavuze bitari bike umuhinga abijejwe aravuga ingaruka mbi ku bantu ku magara y'abantu no kubidukikije ico gituma bamaze kubicana hirya no hino leta yaciye ibona yuko hoja hitegeko iryo tegeko kugira ngo rikingire abantu rikingire n'ibidukikije iryo tegeko rero mugabo turabibona yuko hari igihe ridakurikizwa nico gituma habayeho uku guhanahana kugira ngo mwebwe abamenyeshamakuru mufise ijwi rishika kure mushobore gufasha kugira ngo iryo tegeko rishobore gukurikizwa dukingire amagara y'abantu n'ibidukikije nkuko mubizi hari itegeko inomero imwe ijana agakwego ubusa 99 ryo kuwa munani nyandagaro mu 2018 ribuze kwinjiza mu gihugu ugukora ukudandaza no gukoresha amasashe n'ibindi bitekezo bikoze mu bumwanya muri iryo tegeko rero imbere y'uko rija mu ngiro leta yarashizeho ikiringo ntabanduka cy'amezi 18 no kuvuga umwaka n'igice kugira ngo bashobore gukurikiza iryo tegeko ngira murabibona yuko haciye ikiringo kinini cyane iryo tegeko ryarashinzwe n'icyo kiringo cyari cyahawe cyararenganye nicyo gituma rero gukurikiza itegeko bikenewe cyane kugira ngo amagara y'abantu agarukigwe muri iryo tegeko rero dufisemo ingingo zibiri nyamukuru nizo turabira ko kugira ngo twisunge amategeko hari itegeko rya kane ingingo ya kane ingingo ya kane ivuga yuko hirengagijwe ibitegakinijwe mu ngingo ya gatatu umushikiranganji ajejwe ibidukikije abanje kubija inama n'abashikiranganji byerekeye arashinga biciye mu itegeko nshikiranganji urutonde rw'amasashe akozwe mu kamwanya akenewe gukoreshwa mu buryo budasanzwe mu Burundi ubwo rutonde ruja ruraranishwa n'ibihe igihe cyose babikenewe kubera leta yarabonye yuko amasashe yose ntiyocavaho mu gihugu cyane yose mugabo hariho ayashobora kuronga uruhusha rudasanzwe ubwo rutonde rero rw'intango rw'ibikoresho bikozwe mu kamwanya birekuriwe kudakurikiza ibitegekanijwe muri itegeko n'ibi bikurikira hariho ubwa mbere imipfuko hamwe n'amasashe bikozwe mu kamwanya bishobora kubora ya gatatu n'ibikoresho bikozwe mu kamwanya bikoreshwa kwa muganga ya gatatu n'ibikoresho bikozwe mu kamwanya bikoreshwa mu gutekera mu mahinguriro no mu gutekera imiti hanyuma ibikoresho bikozwe mu kamwanya bikoreshwa mu kubaka ku buhinga bunonosoye harimo n'imiringoti itwara amazi bwa gatanu n'ibikoresho bikozwe mu kamwanya bikoreshwa mu gukora amahema bwa gatandatu n'ibikoresho bikozwe mu kamwanya bikoreshwa mu masuzumiro akora ubushakashatsi mu guheraheza yindwi n'ibikoresho bikozwe mu kamwanya bikoreshwa mu mashure n'ibikoresho mfashanyigisho ibyo rero uko ari ingingo ndwi nizo ubwo rutonde ndwi nizo birekuriwe byonyine gukoreshwa mugabo naho nyene hisunze kuroswa uruhusha iyo rero utarunkeje uruhusha ntushobora kubikoresha cyangwa kubizanya. Iyo rero nayo ni ingingo igira gatanu: kudandaza, gukoresha isashe cyangwa igikoresho cyose gikozwe mu kamwanya, kivugwa mu ngingo ya kane. Nimwe mpeje kubabwira, arabisaba abicishije mu rwandiko, akandikira umushikiranganji ajeje ubidukikije. Iryo kete naryo rirafise ingene ryandikwa. Ikete ryo kubisaba ritegerezwa kumenyesha ibikurikira. Urashiramo imvo zitumye ubisaba. Ukurikije ryatego kigira kane ya yamasashe, ushobora kurongera uruhusha rudasanzwe. Ukavuga igitigiri gisabwa, uko kingana, n'ikiringo yiyumvira kubikoreshamo. Ikiringo giteza kujamo periode estimated utilization. Hakajamo ingene azotunganya iyarara ry'ibikozwe mu kamwanya, n'ingene azorizimanganya ahejeje gukoresha ubwo mwanya. Niya plan de gestion. Icyo rero kitarimo ni ukuri sinobabesha, abantu bose baza gusaba impusha barabizi benshi yuko usanga bibaye impfa gusa, kuko ntibiba birimwo byose. Bitarimwo byose rero niyo dosiye ntawiyiga uca usanga ahubwo umusubije inyuma, kugira ngo kumbure ntibihave bifata umwanya muremure. Urashobora kumuhamagara ukamubwira uti genda ushiremo ibi n'ibi. Ataraho naho ikiba procedure ndende, umva yandikira umushikiranganji, umushikiranganji arahereza le service technique zikanaliza ro dossier. Rero umuntu aciye aza kwishura inyishu kandi tariyo utemerewe, biba byafashe ikiringo kirekire. Aho rero hariho n'ingingo ya gatandatu yo gusuzuma rero. Dosivi. Ugusuzuma iyubahirizwa ry'ibyemewe n'ibibujijwe ingene bivuga. Ibisata bya duwane n'igipolisi gicungera ikirere imbibe n'amanyamahanga mu isuzuma ryinjizwa mu gihugu ry'amasashe akozwe mu kamwanya arekuwe. Urumva nimba bikuye hanze aho bisuzumwa ko ari henshi. Ibisata by'ubuhinga by'ubushikiranganji bujejwe amahinguriro mu gusuzuma ikogwa ry'udufuko dukozwe mu kamwanya turekuwe. Nk'uko ari ubushikiranganji butatu mu gushyiraho iyo ordonance, ni ukuvuga ko ni mu gusuzuma abo bose baba barimo. Harimo rero n'ibisata by'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, iby'ubushikiranganji bw'ubudandaji, iby'ubushikiranganji bw'ibidukikije bifatikanije mu gusuzuma igurishwa n'ikoreshwa ry'udufuko turekuwe n'amategeko. Nicyo gituma mwabonyeho ubuserukira umukuru w'igisagara cya Bujumbura, ahanini byinshi niho biri. Iryo rero ni itegeko. Urirenze ko nawe ngira murabyumva, nicyo gituma hari isuzumwa haca haza ibihano. Nawe tutari twifuza yuko dushyira imbere imihano, mugo tuteza kubikora kubera uba warenze itegeko. Rero nk'uko mubibona, uhirahiriye agahingura imifuko n'amasashi, amacupa n'uducupa buhingurwa mu mwanya, ahanishwa ihadabu riri hagati y'imiliyoni 50 n'imiliyoni 100. Urumva ibyo ari byose kumbure si bose bashobora kuyaronka. Icyo gituma rero umuntu wese yogerageza agakurikiza itegeko. Ingingo ya 11 nayo, uwuhirahiriye akarangura hanze imifuko n'amasashe, amacupa n'uducupa buhingurwa mu mwanya, ahanishwa ihadabu riri hagati y'imiliyoni 25 n'imiliyoni 50. Itegeko naryo rya 12, aho nagiye muri muramba barangira ngo nabivuze nashotse nirukangayo mu bihanwa uwarenze amategeko, ni rya tegeko rero shikiranganji ry'abantu batatu itegeko shikiranganje ry'abantu batatu wa mushikiranganje ajejwe ibidukikije ubujejwe ubudandaje n'uwo intware yo hagati mu gihugu kubera niba bajejwe iryo suzuma aho rero urumva hacabaho ingingo zihana uwarenze iryo tegeko ingingo rero igira 12 nuhirahiriye akadandaza imifuko n'amasashi amacupa n'uducupa bihinguwe mu mwanya agahanishwa ihadamu riri hagati y'imiliyoni 12 hamwe n'imiliyoni 25 urumva bigenda bigatandukana agacaza n'ingingo ya 13 uwo wese akora imifuko n'amasashi bihunguwe mu mwanya bitegekanijwe muri ya ngingo ya 4 uwo nawe acahanishwa ihadabu ry'imiliyoni iri hagati ya 25 na miliyoni 50 ingingo ya 14 nayo ivuga yuko uwo wese arangura hanze imifuko n'amasashi bihunguwe mu mwanya bitegekanijwe no muri ya ngingo nyene ya 4 uwo nawe acahanishwa ihadabu riri hagati y'imiliyoni 12 na 25 urumva amahera aguma aba menshi agacahaza ingingo ya 15 uwo wese acuruza imifuko n'amasashi bihinguwe mu mwanya bitegekanijwe muri ya ngingo ya 4 uwo wese n'uwose n'uwabikuye hanze nihajya tugenda ngo tube mu butike ngo twagura agasashi ujye umuntu rakadandaza siwe yagakoze kandi yakaranguye hanze mugo yarakaguze ku bantu bakaranguye ku mbura cyangwa bagakoze mugo nawe nyene kuri uko kuntu ho nyene ariko aragakoresha nawe nyene arahana acahanishwa ihadabu riri hagati y'imiliyoni 5 n'imiliyoni 2 n'imiliyoni 5 naho byitwa ngo ni make ntugire ngo ni make kuko nawe nyene mujya mikoro yiwe ntaba ari menshi umuntu ariko arabudandaza gusa habari menshi ariko arabukoresha ingingo rero nayo igira 16 umuntu wese kugiticiwe cyangwa ishira hamwe ritisunze uburyo bwo gutunganya no gukuraho imyanda ikomoka mu bumwanya bwakoreshejwe ahanishwa ihadabu riri hagati y'ibihumbi 100 miliyoni ibihumbi 100 n'umuriyoni miliyoni 5 ubu rero ni wa undarenze kuri rya tegeko rya 5 kuri rya tegeko rya 5 ya plan d'ogestion aho niyo bariko baravuga mpaka werekane urutonde rw'ingano zo bikoresha n'ingano zo gukuramo ya mayarara yose yavuye muri bwa mwana ama gacahatsa rero ingingo ya 19 ufashwe ya 18 umuntu wese abaye intambamye mu gusuzuma iyubahirizwa ry'ibyemewe n'ibidukikije ahanishwa ihadabu riri hagati y'imiliyoni 5 n'imiliyoni 10 uwo ni wa mamandi hariho abantu ugenda urewasuzuma bagaca bugara ntiwinjire ngo urabe cyangwa bakazana inguvu hariho abazana n'amabuye hariho abazana kugwana murumva rero nabo itegeko ricari bafata kuko uwo muntu aje yisunze amategeko mugabo namwe kubera mu nzi muri komora yarenga muciye mu murwanya murabaye intambara urumva inge na hano ingingo ya 19 na ufashwe mu makosa afise imifuko n'amasashe amacupa n'uducupa bihunguwe mu bumwanya bikoreshwa rimwe gusa ni bimwe ujya muhinga yababwira gusubiramo gukoresha ya macupa ayo macupa ari imbere yanyu kuko murabizi yuko henshi tugenda mu isoko dusanga bayadandajemo amavuta abantu bakunda guca kuri RNM ugeze mu matongo muhitana amata amata ni muri bya bikinji urumva rero uwo nawe ariko arayakoresha kandi yateza kuba yabaye yakoreshejwe rimwe gusa uwo nawe arahanwa ahanishwa miliyoni 5 gushika ku miliyoni 10 uwo muntu yakoresheje gusa iryo cupa
akarishiramo amata kandi tuzi ko ryakozwe kwa amazi gusa ngo rice ritabwa. Numva rero mu guheraheza n'ingingo ya 20 nayo ivuga ko umuntu wese afise ku giti ciwe canke cishira hamwe mu bubiko imifuko canke amasashe bihinguwe mu mwanya inyuma y'ikiringo cy'amezi 18 hari urakuva za tariki 8 z'ukwezi k'8 nyene mu 2018 hari ura y'amezi 18 gusa murumva yuko byarenganye cyane ariko rero hariho abantu ugisanga bakibise mu bubiko none mwibaza ko bagiye bakibise mu bubiko arababizanye arabari babifise ico gihe cyo kwita ikorija ntabandanya babirangura babikura hanze uwo nawe rero mu gihe bayimusanganye ahanishwa ihadabu riri hagati y'imiliyoni 5 n'imiliyoni 10 mu mafaranga y'amarundi murumva rero yuko dukwiye aho duhagurukira rimwe twese kugira ngo iryo tegeko ryubahirizwe koko uko ataranaho yo tubahirizwe kandi ari ubushikira nkanje butatu bwose bwaronye hamwe kugira ngo babifundike babone ingene buhana abantu batariko bararikurikiza kandi ari ku neza ya twese ni ku neza y'amene gihugu nico gituma rero twogerageza tukaraba ingene twobikurikiza nkongera nsaba rero mwebwe bamenyesha makuru n'ukuri burya mwebwe ico mwitumye kirashoboka cyo mwitumye kirashoboka kuko murasemerera mwumvwa na benshi aho ubu none yo hari n'amaradiyo menshi none umwe wese agiye aravuga hakorera byumvwa n'igihugu cyose washaka si igihugu cyonyine n'amakunga ca byumva kubera abaza gusama impusha sabarundi gusa abaza gusama impusha babikura hanze sabarundi gusa baraheza abazi bose batse bavyumve nk'abangejeje ngaho murakoze.